Sombulula le equation. Minus 3x dibanisa 10x tabatha 3. Yonke loo nto ilingana no 0. Le ndlela seyibhale ngendlela eqhelekileyo. Zininzi ke indlela esingayisombulula ngayo. Kodwa ke ndizawuthi ndiyenze ngoba ndisebenzisa i-quadratic equation. Masiphinde siyibhale. Minus 3x plus 10x minus 3. Yonke loo nto ilingana no 0. Ndizawuthi ndiyisombulule kabini ke le equation. Ubonise into yobana i-quadratic formula izasinika isisombululo esinye kuzo zombini ezi ndlela ndizawuyenza ngayo. Ngoku ngale mo imi ngayo u-a no-b no-c ngubani. Masithi sizikhumbuze i-quadratic equation ithini. Ithi a x squared plus u-b x plus u-c yonke loo nto isinike u-0. I-quadratic izisombululo zayo izoba ngu-x ulingana no-minus b plus okanye u-minus i-square root sika-b squared uthabathe u-4ac. Yonke loo nto uyohlulahlule ngo-2a. Ngoku masibuyele le ndlela le ithathwe ngokukhomplitha i-square kule equation sithi i-quadratic equation. Ngoku ke le equation izosinika izisombululo ezimbini kuba ino plus no minus. Masize apha ke kumbuzo wethu. U-a wethu ngubani? U-a ngu-minus 3. U-b abe ngubani? U-b ulingana no-10. U-c yena ulingana no-minus 3. Ngoku ke masisebenzise i-quadratic formula engu-x minus b, u-b ungubani, ungu-10, minus 10, plus okanye minus i-square root sika-b squared. U-b squared ungu-10, izosinika u-100 loo nto. Ngoku si minus u-4 umphindaphinde ngu-a, umphindaphinde ngu-c. Minus 4, masimbeke, minus 4. Uphinda phinde ngo-minus 3, umphinda phinde ngo-minus 3. Yonke loo nto uzawuthi uyahlulahlule ngo-2, umphinda phinde ngo-a, uzawusinika u-minus 6. Ilingana nantoni le nto? Ilingana no-minus 10 plus okanye minus i-square root sika-100, ungu-100. Minus u-3. U-minus 3 xa umphinda phinda ngo-minus 3, izoba ngu-plus 9, umphinda phinde ngo-4. Uzawusinika u-minus 36. Yonke loo nto uyahlulahlule ngu-minus 6. Le nto izasinika bani? Izasinika u-minus 10 plus okanye minus i-square root sika-64. Yonke loo nto uyahlulahlule ngu-minus 6. I-square root sika-64 ngu-8, siyayazi loo nto. Ngoku ke sizathi minus 10 plus okanye minus u-8, yonke loo nto uyahlulahlule ngu-minus 6, ngu-x wethu lowo. Xa sithatha u-plus, sizawuthi minus 10 plus 8, yonke loo nto uyahlulahlule ngu-6, ingu-negative 2 over u-minus 6. Sithathe u-plus, samdibanisa no-minus 10 plus 8. Izasinika u-1 over 3. Xa sithatha u-minus, izasinika ntoni? Sizoba no-minus 10 minus 8. Minus 10, uthabathe u-8, izoba ngu-minus 18. Yonke loo nto uyahlulahlule ngu-minus 6. U-minus 18, umhlulahlule ngu-minus 6, uzosinika u-3. Izisombululo zethu zimbini ngu-1 over 3 no-3. Ndizathi ndikubonise ke ukubana noba la ime njani i-equation yethu izasinika i-solution enye, isisombululo esinye. Masithi simultiply nge-minus, siphindaphinde nge-minus kuyo yonke indawo kule equation. Masiyenze loo nto. Sizofumana u-3x squared minus 10x plus u-3, yonke loo nto ilingana no-0. Ngoku siyabona ubana u-A ungu-3, u-B ungu-10 o minus, u-C ungu-3. Masiye ke kwi-quadratic formula yethu. Sithi u-X ulingana u-minus B. U-B u-minus, ngoku u-negative ne-negative, bazosinika u-positive 10. Plus okanye minus, i-square root sika B squared, izoba ngu-100. Minus u-4 umphindaphinde ngo-A, umphindaphinde ngo-C. U-A xa umphindaphinda ngo-9, u-A xa umphindaphinda ngo-C ngu-9, xa umphindaphinda ngo-4 ngu-minus 36. Yonke loo nto uyahlulahlule ngo-6. Le nto ilingana no-10 plus okanye minus i-square root sika-64 ozosinika u-8. Yonke loo nto siyahlulahlule ngo-6. Xa sidibanisa u-8 sizoba no-18. Xa simdibanisa ku-10, u-18 umhlulahlule ngo-6 ibe ngu-3. Okanye xa sithatha u-minus sizoba no-2 umahlulahlule ngo-6 izoba ngu-1/3. Loo nto ithi loo nto sifumana iziphumo ezinye kunakuqala.